Surprise, motherfucker!
Ariko se, se numva mubaze, ubije cyose kamaranye, umbwira ngo wakwita kit, ko bakwita mbarusha.